kwake.
Wazee wote
kura yote kwake.
Wazee wote
kura yote kwake.
Ai, salimia babu Owino.